biko no nwekwa na onye ọzọ na-ahụrụ ihe nnada ahụba na this our first old Niger bridge.
And ihe a malitere ime ọhụrụ
na wọl
ihe a bụ ịnọdụ n'enyi ọ na-atụ ka jengelova na-ayọgharị ayọgharị ọ wee rube mgbe a ga-enebara ya anya ihe a ga-emegidekwa ihe a mmadụ ezena n'ime mmiri one day.
Negodu ị na-ahụ na vidio a
ihe abụọ galop bụ ihe ahụ ihe a shaking as in ị na-anya moto ị nọ n'enu bridge ọ na-atụ ka jengelova na-ama n'enu na jump ihe ahụ galop na ka moto a na-asụ ihe ahụ ihe ahụ bridge na-atụ ka jengelova ihe a bridge josh na-anyagharị anyagharị bridge josh nọ na-eme kwikiki bridge who nekwute a first Niger bridge like this I just is not na-arị anya ọ na-eze ya ze after all arugo second one si nebakwari anya maka ndụ ụmụ mmadụ ọ dị emegbukwa otu a before
negodi ehe akụzi m ofu ebe na ma na ịna-arị anya ị ga-ahụ na this video moto na-eshake akwai na-ahụ ya ngwane ka move o now ngwa akwai na-ahụ ya akụzi m ofu ebe na ị na-ahụ ya
ọ na-atụ ka jangolova
ị na-ahụ ya
ọ na-atụ ka jangolova
ngwa n'eri side na ị na-ahụ ya
si nebara dị steeti anya o federal ministry of world of work bịa nebara dị steeti first Niger bridge anya na ọ dị anyị mkpa biko ọ dị n'anyị mkpa biko nụ ọ bridge a connectri south na south east biko nụ bridge a na dị busy 247 as in what I mean is 247 as in 247
ọkwa ihe nsị ka m kọwapụta ngwa na watch ị na-ahụ ya ebe a ka ị ga-ahụ ya ọhụma ị na-afịa akwa ịna-afịa ihe ngwa n'ezie akwa ịna-afịa ịna-ahụ ya ikuku si ayọgharị
chineke ụmụ gị nọkwa gị n'aka o na-eyi bridge na-ayọgharị bridge a na-atụ kekpukekpu
well ka nke a bụrụ ihe mmụta dere ụnụ were okwu nwa nke mmadụ mere ihe